And you have exhibited the same. And you want to
support it. Wale wako hapa, wananchi. Kwanza ningetaka kwa heshima kubwa kumuomba mheshimiwa